Baba Wadok.
Baba Fidel. Wadok kijako. Ruto sikudharau. Ruto ni mtego ya shamba sikwambie kitu. Jinga yeye. Ruto ni mafia kufu.
Mafia than ready. We are more than ready.
Na baba na leta. Mama Fidel.
I'll call you.